ukushisa into engilindele sisazoxabana. Sizoxabana nabalandeli be-show, sizoxabana futhi kanye nabanye abangakwazi ukuthatha umbono ukuthi indlela esibona ngayo ayizufana. Nanokuthi-ke laba abavela kumabonakude sisuke sikhuluma nge-character yalowo kwi-TV show. Angeke size sikhulume nge-personal experience because asibazi ngaphandle kwe-show. Indlela abafike bayi-introduce ngayo kwi-TV show yile esizokhuluma ngayo. Siyafunda, we learn if kunama lessons, we criticize if kunento esibona ukuthi ayihambi khona noma asiyazi ngalolu hlobo kuba kanjalo. So bengithena ke mangibheka ukuthi kunento human behavior. Mangifunda ngama TV shows, ngifunda kwabanye ababhalayo besho ukuthi enye into esifundayo sengiyitholile ke le term ebengifuna ukuyisebenzisa, victim mode or victim mentality. Akuve eyinkinga umuntu ofuna ukushayina ngokuveza amaphutha abanye. Yileyo ke sesifundayo. Hayi ukuthi mhlawumbe sesibuyela ukuthi unkosikazi bani. Sengisho nje noma ngabe ikuphi, ngabe at workplace, emsebenzini, noma ngabe ukuphi, uyinkinga umuntu ofuna ukusebenzisa amaphutha omunye ukuze yena ebukeke emuhle. And into eyenzakalayo umuntu onjalo owenza lokho uyaqhubeke kwenze njalo ukuthi sesiyazi ukuthi ubani futhi unento yokuthi ufuna ukuhamba phambili. Uyadingeka njalo ukuthi ezosiza, uyadingeka njalo ukuthi unama-solutions, uyadingeka njalo ukuthi mhlampe yena une-wisdom. Kanti masubheka lento mayizovela ngaye fanele abanye bebe namaphutha. La maphutha futhi avezwe ubani? Uyena. Asikwazi ukubona ukuthi cha ubani eceleni unje. Yingakho ke masithi sesifika lapha ku TV show abanye bethi ubani, she's so kind, masithi kodwa indaba njalo uma ekind uzohlezi ekhuluma izinto ezinegative ngabanye. And lezi zinto ezinegative ezenziwa abanye fanele ukuthi ziaddresswe, kube into yokuthi kubizwe i-meeting. Uma kukhulunywa lokhu okuthinta igama lakhe njalo kuyagqitshwa, kuyagqitshwa. Into-ke egqitshiwa kusho ukuthi ayi-exist, isuke ikhona kuwukuthi ifihliwe. Yinto-ke efana naleyo. Okunye-ke sikufundile nge-human behavior, i-victim mentality. Awuyibheke ukuthi awunayo yona into enjalo ukuthi ukuba kuhle kwakho kufanele kuhambisane nokuthi ubani unamaphutha angaka noma wena ungcono. Iba umuntu nje omuhle ngezenzo zakhe ezinhle, ngokukhuluma kwakho kuhle phatha kahle ukuthi ungacapitalize emaphutheni omunye. Bonke abantu banawo amaphutha. Sizofunda kancane kancane. U-YouTube ke osenza ukuthi manje sizoba nendlela ukuthi ngathi siyashumayela ngoba uthi u-YouTube asifundise singalandeli i-TV show njengoba injalo. Okwami-ke ngiyabonga i-support, ngiyabonga ayinqedi. Victim mentality yimbi. Ngoba yinto ogcina usunayo ungasaphumi kuyona. Njalo uzohlezi ubona abanye be-wrong, wena u-right. Mina nje angikuboni ukuthi landela ukuthi ubani, yini ayenzile, nokuthi lokho yini afuna ukuthi kulungiswe ngakho before kube ngawe. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.